Rise Production.
Red Prison, Mr. No.
Yeah. Kids of Curry. Come across. I'll see you. Yeah.
I love you, baby boy. Busy, babe. Lagi komu kunda. Ari kofi sama kenga.
Nchuti namwe bakunzi ba radio Isangi turabaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro. Ikiganiro rero ni kiganiro Warubazi, kiganiro mushikirizwa na radio yanyu Isangi. Mukurikirana iciye kuri umuciye kuri wezi tatu akaburungu Isangi, akaburungu com, akaburungu bi. Kino kiganiro rero kigira kiremeshwe na Deo Nicho Naisavye Kivumbi. Muri kino kiganiro rero ikiganiro Warubazi ni kiganiro giha akaryo abaririmbyi bariko barakora kugira ngo bashobore kumenyekanisha ivyo bariko barakora, bongere bashire ahabona ningabirano baba bafise. Kino kiganiro kandi kirabaha akaryo ko gushira ahabona ibikorwa baba bamaze kurangura. Nuko rero iki kiganiro ni kiganiro cambere gicenga aha kuri radio yanyu. Umuririmbyi nawe atanguye kino kiganiro mukaba mugira mwumve mukanya aho twidondora agaheza akatubwira uwari we. Nuko mwaramutse.
Mwaramutse.
Akazina kanyu kugira ngo abari ko baradukurikirana bashobore kumenya uwo turiko turayaga canke uwo bagira bakurikirana.
Ni Miss Nono.
Miss Nono ninde?
Miss Nono ni umurundi kazi kongera kandi umuririmbyi agira rap na R&B. Okay, nkaba navuze itariki zibiri z'ukwa mbere 1996. Wanatanguye muziki mu 2012 mumera ubu nkaba ngeze ego.
Ushika ubu umaze gukora indirimbo zingana gute?
Okay, maze gukora indirimbo ndugize maze gusohoka n'indi munani.
Ego, tubwiye yuko watanguye kuririmba mu mpera z'umwaka 2011 ushira 2012, umaze gukora n'indirimbo umunani. Mbega kugira ngo utangure kuririmba vyakujemwe uko nyene canke warusanzwe ubikunda canke warusanzwe vyoba ari nkingabirano wowe warufise?
Donje ne bwaka ingero no afise kubera nabitangwe kuva ngire muto cane ngo muri 2004 nyishya ku munani ndwi gucoye none atangura kwandika. Ego, kwanza nkandika kwanza ama text genre ya ma poem ya ma slam munyuma tansanganye ndashobora kwandika text y'umuziki wose nka umara cyangwa ni vraiment tuka haita shoyi uganire kandi byerekane rero.
Ego atireka ndavyerekane mu mwaka wa 2011 ucutangura gusohora indirimbo ya mbere. Mbega iyo ndirimbo ya mbere watanguriye ko yitwa gute, niko kiwayihisemo?
Okay, yitwa Hora Nkwinginge. Gituma nayihisemo ndakunda karanga ku Burundi, nayihisemo donc nayigize mu karanga ku Burundi mbwa kari un peu moderne kari tradi moderne yari bijya byo guhoza abana. Yego.
Washaka kutucishiriza ko gatoyi?
Hora hora nkwinginge Imana yakumaye ico ma tugahura buhuri nofukama nkayisenga nkayisega ibibondo nkayisasira ruvuzo nkayorosa birenzi.
Ego, muruva ko akajwi ari keza. Nuko reka rero twumvirize iyo ndirimbo.
Yeah. I'm Miss Nono. Dania my bubble record. I know production. I know production.
Hora hora mwinginge, Imana yakumaye.
tugaruke muri studio rero tubandanye tuganira na Miss Nono tugarutse gatoyi watubwiye yuko wakunda kurimba kuva kera ukiri mutoyi mbega mu muryango wanyu nkoba harimwo umuririmbyi canke harigeze kubamwo umuririmbyi
bon muganga wacu nopoka ko nari proche na hari proche mugabo ntabwo bahara baririmbyi benshi bravo ariko
mu muryango nta numwe ariyo
oh
ego tubandanye rero nabajije nti none watubwiye uko ukunda akaranga ku Burundi cyo gituma wahisemo guhora indirimbo iri muri ifise donc iri muri ifise style ya tradi moderne indirimbo zakurikiye wagumye muri ya style yawe
oya ntabwo nabwiye muri iyo style atike
indirimbo zakurikiye cyane iyakurikiye wayikoze muri ihe style yari ifise ihe titre
bona yuko jamisi ya ya crank edi yitwa muri henda aho n'izindi nakoze ziri mu ma muri malewa mapuka nzagucyo
biraboneka ko ukunda uvanga cyane ama style kugira utore style uririmbamwo n'ugutwara umwanya ungana gute uhitora gute
Mwanya muto cyane kuko nyankangura kwanza kwandika texto kwandika texto ama nacandondera ukungene shobora kurondera ritmo kurondera son eko
mu bijanye no na arrangement musicale bikugendera gute mbega hoho hari instrument nimwe woba uzi kuvuza
Ok, bon, il y a arrangement, donc il y a bien musical, il y a gucho, bon, dans le cas de texte, ama, d'affiche mon nom, aïe, bon, angouli à modiki, angoussora, bah nous mettons, mais je crois que je n'ai pas pour la caraba, qu'il y a arrangé bien, bon, il y a dit bon, je suis chopé sora, ama, bien instrument, vraiment, n'a instrument, n'y a rien.
Uyo muntu agufasha mu bijanye no gukosora mu bijanye no gukosora amajambo nimba atari ibanga washobora kumutubwira
aya no kuri nibanga kwe
ego utubwiye yuko atensirima nimwe izihoho woba ufise imigambi yo kwiga insirima nimwe bishitse ukaba ufise uwo mugambi niyihe insirima wifuza ko wokoresha
Bon, il y a grand de migambi. Ni fuza kwiga piano.
Koko kunda piano.
Bon, piano na guitare ndabikunda cyane mugabo je préfère gukora kuri piano kubera bon, birabera cyane abakobwa.
Ego reka rero mu buhinga bw'ivyuma badushiremo indirimbo ya kabiri.
Yeah, once again. Mr. Nana baby Nagarutse kuri ingoma y'ubugica kandi yica imoto bushasha bavuga kataho nzoge atacyo ndumvamo barihenda kuko sibo bampaye ubuzima kandi sindiho kugabo ndiho kugimana ibyo bavuga i want to bless and be the same ko kuko nuwase kuvugwa yaheze mu ndapanyi aho bazovuga imyaka yose bavuga baruhe baheze mba acereze Nangha, biyorobeka, hakunda bangunda, na yabanyanka, sabagira basa, hukunda bagira bagenzi, ari kumwe muvuga ko, mtoto show, kuja flavor, muri henda, kuko ntabwo ari byo, mugico mutazi, murabaza, kandi kubaza kugatera ukumenya. Yeah. bose bakabishima havuga ngo ndishima abandi ngo ndirata ahubwo ndi yubara kuko sindi nk'agakoko kamabara ibyo bavuga byose ntibica intege ahubwo bimingoga zo gukora ugusu bakandi nkakora byiza kandi birende nayababwiga batovuga batoshwe bahoresha ibyo bakora ko bishemeye bihumuriza aho babaye nabo babanye yeah yeah okay respect to the fans to miss no no baby assalamu alaikum
tugaruke muri studio tubandanye tuganira n'umutumire wacu ego waruheje kutubwira yuko wipfuza kuzokwiga cyangwa gukoresha instrument piano urana tubwira yuko iyo instrument ikunda kubera ubona ko ibera ababigeme mu bijanye na cyane cyane nk'iyo uri kurakora amasanamu wewe ubwawe uryoherwa wambaye gute
bon icambere kwanza ndi mu Burundi kandi mu Burundi kazi ntabwo noteje agaciro navuga gute akaranga kanje byiza je byo nkora je ndi kwiza yego
ivyo ukora uri kwiza indirimbo dusimbiye ku ndirimbo wakoze nayo igira gatatu ushaka kutubwira ukuntu yitwa icyumviro washatse gushikiriza nikihe muri iyo ndirimbo
okay indirimbo ya gatatu yitwa ndemesha yego ndemesha nayo kuye n'umugenzi wanje yitwa AJB twigana mu ishuri yego icyumviro washatse gushira bon nashatse kuvuga nti nk'ubu iyo umukobwa n'umuhungu bakundanye ama mukoga ageraho agira makenga kubera abona ibyo umuhungu akora umva naje ambwira ni ndemesha umva ego namuga ni ndazi urazi ko nkukunda rero ndagumva nshaka rero ndemeshe ego jagucho
ego umaze kuyisohora hoba hari feedback hoba wararonse nko kubakunzi bawe kubijyanye niyo ndirimbo
cyane gose vraiment cyane barayikunze cyane vraiment cyo kintu en tout cas bon surtout aba jeune abajene balayite cyane vraiment
nuko reka tumvirize n'ubunyene iyo ndirimbo ya Miss Nono ndemesha
Rise Production
Red Prison Miss Nono
yeah Skins of Curry Kama Quelli out still yeah
I love you baby boy busy babe urazi ko mukunda ariko bisa makenga oh 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 ndemsha oh 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 ndemsha baby baby urazi ko mukunda ariko bisa makenga kuri wewe oh 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 ndemsha oh 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 ndemsha yeah
what's up baby yeah no swag every day
check you leave on Kali. Unanifunga magoli kukwa chando siwezi. Because you drive me crazy. Check ya koma pozi. Nani kakupa kozi. I like your team pose. Da pose ulizo nazo. Unazingwa machizi. Wabuiza paradise. Nayo ya koma pozi. Tukomeshe matozi. Wapunguze mapozi. Paka towe machozi. Baby you drive me crazy. Kuku acha siwezi. You are my first lover. Shahidi black stars. Mina wear forever. Zedja down na ever. You are my sunshine. Kiwa na we Sony Giza.
Hey baby boy, tu sais que je t'aime. Et que je suis folle, 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 folle de toi. Mais j'ai peur que tu puisses me décevoir. Et si je me fais des illusions, alors assure-moi. Busy babe, murazi komu kunda. Ariko bisa magenga. Oh, 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 dem sha. Oh, 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 dem sha. Busy babe, murazi komu kunda. Ariko bisa magenga. Kuli wewe. Oh, 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 dem sha. Oh, 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 dem sha.
Piwanire, washak tugera gezango, kisa sina pesa. Wana leta visa viso kuwa na mkasa. Raja bwizi takutesa, oya niri shoboka. Siwezi nkakutesa, mukoga uramara. Uje kuwa kosora, number one East Africa. Ndese na America, we kama malaika. You are the best in the world, the first in my heart. Wini ruhande yanja, we'll give you kila kitu. Napenda kini boson kiwa nawe soni so. Check you live mzuri wala so mtoto show. Mtoto ageti kalo so mindi yangu ngodo oh.
Hey baby boy, tu sais que je t'aime. Et que je suis folle, 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 folle de toi. Mais j'ai peur que tu puisses me décevoir. Et si je me fais des illusions, alors assure-moi. Busy babe, murazi komu kunda. Ariko bisa magenga. Oh, 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 dem sha. Oh, 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 dem sha. Busy baby, urazi komu kunda. Ariko bisa magenga. Kuli wewe. Oh, 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 dem sha. Oh, 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 dem sha.
Tuvani, maze tuvakane, ni tuzo tandukane. Sindumu playboy, demanda swagger boy. Nukuri siki one, you are my number one. Tatizo si yo money, honey samahane. Remember Islam kale, maisha nkama game. Lekta ni veka, mani nguo ntamfika. Layana lil P, uyundoma ice cream.
Okay, hey baby boy, najua nakupenda. Na natamani uwe wangu maishani. Wabaya ni wengi wanataka tuachane. Achana nao tasema mengi mwisho watachoka. I love you so much. Busy babe, murazi komu kunda. Ariko bisa magenga. Oh, 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 dem sha. Oh, 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 dem sha. Busy babe, murazi komu kunda. Ariko bisa magenga. Kuri wewe.
Nuko reka tugaruke muri studio n'umunyana tubananye tuganira n'umutumire wacu. Nuko indirimbo ikurikira washatse indirimbo ikurikira yitwa gute icyumviro nyamukuru.
Okay, yitwa mukunzi icyumviro nyamukuru. Umva nayirimbye mukunzi wanje ndambwiye ni ngwino yuko azi ndacamukunda kandi ncamfishe ku mutima.
Miss Nono arakundanye?
Yego.
Nande?
Oya sinani nakabanga.
Nuko ati ngwino umukunzi wari kuramuhamagara. Ego mugabo biboneka cyane ko ivyumviro vyawe ahanini mu ndirimbo ubishira ku rukundo. Ni kubera iki muhitamwo kuririmba urukundo?
Oya bon, so kuvuga ati ngo nukurimba urukundo gusa. Bon, urukundo ndarurimba mugabo majorite ni kenshi n'ubusanga ndirimba mugabo. Ndagerageza no guhindura rimwe rimwe gahindura peut-être ahimba iby'Uburundi cyangwa iby'akaranga gusa. Ego
nuwuhe muririmvyi yatumye ugira inspiration y'umuziki?
Bon,
haba mu gihugu canke hanze?
Hariho cane cane Zao. Zao ego niwe novuga cane n'abanyaspi.
Hari indirimbo nimwe muzumaze kuririmba woba waramwiganyemwo canke woshaka kuducishiriza ko imwe mu ndirimbo ziwe iyo bigushika kunyota?
Mba indirimbo nakunda nyinshi cyane mugabo narigeze gukora remix iwe ya Je te promets de Chamuri Haga mugana indirimbo nyashobora gusohoka kubera problème peut-être yumu producteur c'est pas si indi ngende
quand je t'aime j'ai l'impression d'être une reine une chevalière d'autrefois la seule femme sur la terre quand je t'aime j'ai l'impression d'être à toi comme la rivière au delta prisonnière volontaire quand je t'aime mes gestes me ramènent à tes lèvres à dire à l'amour avec toi quand je t'aime il est minuit ou midi en enfer au paradis n'importe où mais ensemble
tuvuze ibijyanye na production mbega hoho muracari ku ishuri uburyo bwa production mu bukura hehe gushikaye amasaha murafise umuntu abafasha
akimana nageze nuko ndamusaba mfasha cyo naho se mfasha mfata umugongo
nawe ne nimba tarakabanga ushobora kuvuga
bamfashije ni benshi benshi I hope producer I know kuri my bubble record I hope producer Liza okuri waske kuri Buja Records yora itwa up studio hariho na Kimangu Francis ari nkora kuri Kim France
nkabo bose utubwiye labahinyanyuzi kugira bishoboke ko umukorana bashobore kugufasha ama production yiwawe bigenda gute murasinyiranira ama contrat bigenda gute
bon ubu ya nkora kuri Kim France dufitanye contrat Mugabo au kuri maibomo no kuri Buja Record yari juste promotion ego
Kubijanye namasanamu ubumaze gukora clip video zingahe
Bon ndamaze gukora imwe nabaka gukora peut-être dosoka no mushangejo
Miss Nono amaze kuririmbana featuring n'abaririmbyi bangahe bo ngaha mu gihugu
Asha nokuri ni benshi bon bashikangira nka 15
Mwakoranye audio na video
Ego ba shibanshi no twakuranya ama video vraiment ama video menshi ego
Ego turavye uyu mwuga mukora muri abigeme no mwuga ahanini ngaha mu gihugu udakundwa guhurumbirwa na bigeme mweho mwarato mwaramaze kuwinjiramwo mushaka kutubwira nkuko muvyumva niki gituma abigeme badashoka bahurumbira uyu mwuga w'uburirimbyi
Bon icambere kwanza shakwa rugutinya kungene peut-être bavuga muri aho babaye bashaka kubinuba cyane bakaba batagira uburyo yego burya biragoye
Inshuti n'amabakunzi turi ko turarangiza ikiganiro cyacu warubazi ikiganiro mukurikirana mu cyo ku radio yanyu radio Isangi iradio mukurikirana muciye kuri wezi tatu akaburungu isangi akaburungu kome akaburungu bi n'ubunyana turacari kumwe na Miss Nono mukurangiza nakahekamo uwotera abajejwe gukurikiranira hafi ivyo muziki.
Bon, akamu no matano ko gusabo boshigikira baririmbyi mu Burundi bakagerageza kuba kwamenyekanisha kubera nawe ngende barashoboye kandi nkashimiye cyane bari mu nzira yo bari ko barabikora.
Ikindi kibazo Nono, woba umaze gukora ibitaramo bingana?
Yo mana no bon namaze kasha menshi cyane bon.
Kuri mu ntara hagati umaze kugenda nko mu ntara zingahe ugiye gukora ibiteramo aha ibujumbura umaze gukorera mu yahe makomine?
Bon mu ntara hagati ntabwo ndagirayo mugabo ndi mu migambi yo kujayo hama ine bujumbura ndamaze gukorera cibitoki mutakura kanyosha nyakabiga ego
akajambo ubwira abakunzi b'umuziki wawe?
Bon akajambo nubwira abakunzi banje nuko ndabakunda kandi babandanye banera intege kugira nshobore twatanya akazi kanje neza.
Miss Nono ategekanya gukora iki muri kazoza?
Bon Miss Nono ategekanya kubandanya umuziki wiwe gushika aho azo kwita umuremi ama nibyo ashoboka akazi batumiye no kubugeni bw'imirije mu myaka iri imbere.
Miss Nono tubashimire
nange murakoze cyane
no hanyuma nitwatumira muzokwita
yego cyane imana igiye kubibuka nakwiruka n'ubuzima imana igiye kubibuka my pop record this ano produce ano baby nasiya puma team Holland Underground Foundation. Peace.
Nuko ikiganiro warubazi ndaha kirangiriye ikiganiro cyako kiraremeshwa na Deo Nicho Nice mukagishikirizwa na radio yanyu radio Isangi iradio mukurikirana kuri wezi tatu akaburungu Isangi akaburungu com akaburungu bi Deo Nicho Nice Kivumbi ndabashimiye naho butaha.
Kizako tuba ni nyaka yacu yose kaba nani tanga bakundana ari turashwana ninu mukundi ndacagukunda ninu ndacagufisa ku mutima ninu yagera ninu ngusoka gure Shinda gufu shute Ibubari kwa kienda gufu kumutaka Oh, oh, oh Kona undu zoro nga gukunda Hey, yukuri nande Kona undu zoro nga agukunda Yukuri nande Tuyage mukundi tuyaga kakira kiwacu mu Burundi ndakubwira ukunge nabakera bahoza abana oh oh akivugana bila bashorengana bakivugana bila bashorengana